inyota y'urukundo rwawe basila show me your love niba ukunda ishyire mu bikorwa urukundo simba neno n'ibitendo